Adom TV Premtobre Kasee na oguso ehwane ye toso de makonsem foforo mu pene kwantra for da Kofi Job construction limited and they were tie sika button 1 million Ghana cedi e de ama woma won ho edodo won a womo ekọ konfo no cheban ya resabia ni Suntreso government hospital e wa sante mantam no emu ne kasem no wo chire se wono so de nyame e de ama no no e wo so no so de bi e ma ne manfo no nya som faso akasee etwaso.
Chief Executive Officer at the Mark Kofi Job Construction, aye Mr. Kofi Job, ene wane ne hokani ene na sofom panufwa ba nai weni achiremu ewo Suntreso Government Hospital ene konfonochi abain a sabia akutuya ayale fwa wamo edaso ewo asupiti huo ena msika wunya intuya wan ayale hwe eka inti. Amanabono echiremu se 1 million Ghana cedis ena oditu sa anamu.
Se bo unyanku ponimu se. Ewade ye bibi mami a mbeto meye bibi she nyakopon munyam na mko yi ni prefere fiase ne ko hospital no mo program obo a e na beto wa wokra onye sika enye obo to operation onye sika me ka chama wife say onko no koyesa juma ni munyaba lawyer onko esa no manyina mami na me hu nipa mo komponoti ene Suntreso na omo mo program a kakra me to mo ron ya se be menye sika bi na abufo but e shame say
Otwa nka sɛ so e de adesɛdie sɛ eto road minister anim sɛ
ohwɛnsi ato atɛkyɛ wɔ ha no ɔde road minister ɔnabɔ wa sɛ bɔ ɔde ɛmpɛ sɛ so ana me baba yadɔ yi ɔde wa dawro ma sɛ obi anyɛ kora na fama menya fama mu na nhyɛ nyankopɔn wɔ nya bi sɛ me baba sɛ de nsi atɔ no
Medical superintendent at the Mass Suntreso Government Hospital, Dr. Thomas Ajakumpuku, and Professor Ochere Ademensa, or no ASCU, ever come from Nocha by Sabia, and in same say to Ja.
Omuka so Mabaha Babefe, ona a Huchinti, a beer muntiment to Omuka. I was any part of the Rona war insurance, so dear. Then so to be a night can't get to her by Kuanami, you know, be a bit.
Now, one of the reasons are, yeah, not a whole AMA. The patients never ward. Ebi wo ho aye yi om enso sika omo ni betua omo kan omo ni bi ndi yi no enso so da ho eni ti se yade a akoti betua ne kam ye yi di free ho a e kye se omo omo da emergency ha yi akye betimi di bi akọ na ha hin ha.